leta n'umukobwa, nuko mu kanya amashanyarazi aba aragiye, ahita atangira kumukarisa, amukarisa n'intoki ageze ku mabere, arayonka agiye kumva yumva haje amashereka. Maze atera hejuru abwira umukobwa ati, "Sheri, utari warambwiye ko wonsa." Nuko umukobwa aramubwira ati, "Utambwira ko meneye ikibyimba."